kada doba futhi ndaba lubekisa na catch na shwinga ndi enepa borderani mukati ya Botswana na South Africa chilizo cha mudzimu cha doba futhi cha ratanganya na uri doba futhi ri berote ti namusa tikodori to vesana somani inji but I want us to go and pray together. Ichi tela uri zwothe zwine zwingavha zwo itea kana zwo itiwa mutano wavho mudzimu akona u dzhenelela akonali tshilidzi tsha mudzimu ra tshi ṱoḓa matshoni yashu, tshilidzi tsha mudzimu ra tshi ṱoḓa kha miṱa yashu, tshilidzi tsha mudzimu ra tshi ṱoḓa na kha zwithu zwashu zwothe zwine ra vha ri tshi khou zwi ita. Zwino ha ndi khou yo vhala ipfi la mudzimu kha vha Filipi chapter 4 verse 6 yone ichi vhalea i vhalea nga nḓila hei iri ni songo vhilahela tshithu, zwoṱhe zwine na zwi tama ni ḓivhadze mudzimu nga thabelo na nga u humbela hure na u livhuwa. Fila mudzimu heḽi ḽo ṅwaliwa nga Paulo we a ḽi ṅwala around AD 61 musi o fariwa, tshi ṅwala ipfi ḽa mudzimu o vha tshi khou ṅwalela vha Filipi ene na Timothy vha dzhele ya Rome. Zwino na mafhungo hafha ane ifi ḽa mudzimu ḽi khou amba one ḽi ri ni songo vhilela tshithu. Matshoni yashu musi zwezwo tshi khou ḓitshila ri khou ṱangana na mathada, ri khou ṱangana na dzikhaedu, ri na u vhilela, ri na u gungula na u fare na nyofho khulu ya zwine ri khou ṱangana nazwo vhutshiloni. Mara ifi ḽa mudzimu ḽi ri ri songo vhilela tshithu, hu songo vha na tshine tsha ri vhilaedza, hu songo vha na tshine tsha ita uri ri tshi ofha nga matshilo ashu na zwine ra khou ṱangana nazwo vhutshiloni. Bivhili iri zwoṱhe zwine na zwi tama nga vho tshifhio na tshifhio tshine vhone vha tshi tama vhutshiloni, nga vho tshifhio na tshifhio tshine vha khou tshi ṱoḓa vhutshiloni, bivhili iri vha tshi ḓivhadze mudzimu nga thabelo. Ndila ndi nthihi fhedzi ya zwine vhone vha zwi tama uri vha zwi ḓivhadze kha mudzimu ndi nga thabelo. Hu na zwithu zwinzhi zwine vhone vha khou ṱoḓa u zwi swikelela vhutshiloni, hu na zwithu zwinzhi zwine vha khou ṱangana nazwo vhutshiloni, hu na zwithu zwinzhi zwine vha khou ṱoḓa uri mudzimu a swikelwa na vha itela zwone. Bivhili iri ri muḓivhadza nga thabelo, ri amba naye nga thabelo, ri mu humbela nga thabelo. Ipa ipfi ḽa mudzimu ḽi tshi ri humbelani ni ḓo ṋewavho, omba ombani ni ḓo vulelwa. Zwino nḓila yashu yo omba omba, nḓila yashu yo kokota, nḓila yashu yo omba omba ndi nga thabelo. Musi ri tshi nyaga u vhiga u amba na mudzimu, hu nga vha hu zwifhio zwine vhone vha zwi tama, hu nga vha hu zwifhio zwine vhone vha zwi takalela vhutshiloni vha khou ṱoḓa u zwi swikelela. Bivhili iri zwenezwo zwine vhone vha zwi tama vha zwi ḓivhadza nga thabelo. Khonani yanga, mianga, mathada oṱhe a re muṱani wavho, zwoṱhe zwo itiwaho kha vhone, zwoṱhe zwo itiwaho kha vhana vhavho, zwoṱhe zwo itiwaho vhutshiloni, phindulo i hone i kha mudzimu. Ende nḓila ya uri zwi shandukiseye hezwo zwithu ndi nga thabelo. Ndi nga murahu musi vhone vho amba na mudzimu vha vhiga, vha amba naye, vha muvhudza zwine vha khou ṱangana nazwo. Bibili kho to ri vhudza uri ri songo vhilela nga tshithu. Musi ri tshi vhilela tshiṅwe tshifhinga a ri tsha kona na u rabela. Musi ri tshi vha na nyofho matshiloni yashu zwi ri ita uri ri songo tsha vha na lutendo, zwi ri ita na uri ri songo tsha tou kona u rabela u amba na mudzimu. Zwino ifi ḽa mudzimu matekwana haya ḽi khou amba na riṋe ḽi ri vha songo vhilela na tshithu, zwoṱhe zwine vha tama mudzimu a tshi vha itela, zwoṱhe zwine vha tama vhutshiloni, zwoṱhe zwine vha tama zwi swikelela, zwoṱhe zwine vha tama zwi tshi nga vha hone. Bivhili iri vha ḓivhadze mudzimu nga thabelo. Hu na mini tshine tsha khou itea vhutshiloni havho, hu na tshini tshine tsha vha khou ṱangana natsho, hu na tshifhio tshine vha pfha uri vha khou ṱoḓa muthu ane vha nga muvhudza. U hone ane vha nga muvhudza, ndi mudzimu. U hone ane vha nga muvhudza. Bivhili iri ri muvhudza nga thabelo, ri muḓivhadza nga thabelo. Hu na zwine vhone vha khou ṱangana nazwo vhutshiloni, vha na mathada, vha tsha ḓivha uri vha fare gai, vha tsha ḓivha uri vha thome gai. Bivhili iri ri ḓivhadza nga thabelo, khou nyanga u vha vhudza uri na zwithu zwine vha vhona unga zwo vha zwi tshi nga zwi nga si tsha konadzea, hu kha ḓivha na mudzimu ane a nga zwi kona. Khou nyanga u vha vhudza uri musi vhone vha tshi vula mulomo wavho vha amba na mudzimu, vha vha khou ḓi itela feiva ya uri mudzimu a vha thetshelese. Ende ndi mudzimu o no pfha, ndi mudzimu ane a tshi pfha u ya fhindula, ndi mudzimu ane a tshi pfha u ya amba, ndi mudzimu ane a tshi pfha u ya fhindula ende u ya athenda.
konani yanga ndikunyo kuva kudzore henefo une bachilavelesa vasedza bawana uri ngoho atichena pindulo pindulo ikadziva hone pindulo ika Yehovha bibiliri vasongo vilira nga chitu mara kha vadivadze mudzimu zvine vakotangana nazvo mudzimu olindela vhone vachiamba naye pindulo ya vhutshilo havo pindulo ya vana vavo pindulo ya mathada ane vakotangana nawo pindulo ira hapo mutani wavo ika mudzimu vanga kha ḓivha vasongo wana pindulo kha vhathu vanga kha ḓivha vasongo wana na pindulo kha zwithu Bangaba kativa was what of the pindulo, wait of the cava to wait of the kamashaka, wait of the kazikona ni marayaswana, kunyamabuzor hair pindulo, yevo never see one a cava to whenever a tembangamanda, hair pindulo, yevo never eat of the cava to whenever a flung perangamanda, ika diva horne, ikam zin, senaso sevo never about the tea, kangaba to a cheriba to a doba terazone, but to a pari wabasiva eating or wabasina tuso. Ine bangaba payone tuso ikadiva hone tuso ikadzimu kona nyanga huna zvinyi zvine zvakoita vuchoni yavo zvimwe zva hone zvine no zvidiva vazvidivi mara vanga ditsireredza nga tapero vanga ditsireredza nga usendela tsini ha mudzimu nga tapero vanga ditsireredza nga usendela tsini hao ende ndira ndi ti yo usendela tsini na mudzimu ndi tapero zvino ma takona haya Kunyongoro bone baba ditela tapa ko yora bela fedzi ari kunyongoro bala chimwe scripture apa cha Vaheberu chapter 4 verse 6 iri zino karisendere ha rotakare risendera tsini na mudzimu rotakare ndikwa mama tata awo rasendera tsini na mudzimu robopiwa ngadzingedane mara rasendera tsini naye ngalulimi lwashu rasendera tsini naye Robo piwa nga matada a shango hili. Robo piwa nga zitu zwa shango hili. Robo piwa nga zitu, robo piwa nga batu. Robo piwa nga zitu zwa mchilo. Robo piwa nga matada a shango hili. Robo piwa nga matada a mitani ashu. Robo piwa nga matada nero kutanga mna naho. Mara rasanda na tini hamzimu. Rota kala nga tabelo. Bibili ride tini hakulunoni ya katu chelo. Mzimu ure hangwala. Na hori yanepo, rona matada, roita zito, rokaka, roita na susu na rote ya sungu zita, bibili iri risana le zini akulno ni yawe ya katuchelo, iri mwarurule, mzimu arishandukise, ariteba ketu, ariteba penyo, ari itenga ndira ncha, bibili iri ritangane ze wudu, riwane na chilizi, rira mwenelwa, musi zofanelo, bibili iri riwane na chilizi, chilizi china wane maforma kwa chitoda, Kuna zvimwe zvine vachizvisedza vuchironi vaya fora vacha qualify. Kuna zvimwe zvine vachizviraperesa vuchironi vaya fora avacha kono ya panda. Mara bibiri iri richiya panda kuru noni yawe ketwa uri itera na chiridzi. Ei, mudzimu uri qualifier na une ravonara richinga richa qualify. Mudzimu uri itera chiridzi hune uchivonara zvabonara uchinga azvichaita na utenda zvichatenda. Mara mudzimu nga rufuno rwawe. Masiri na rosa nila tsinia waka dhakaro, rina matada. Nikuwa mori, rokwa nyele ziwa, richiko baisiwa, richiko fabtungu. Mara rasa nila tsini na yofana na paulo, na Silasi ka Acts chapter 16 verse 25. Bibili iri paulo na Silasi bobo piwa. Bobo piwa nga zinge dhani, mara lulimu robo robo rusa ngobo piwa. Badiva mzimu baka matada. Badiva mzimu bopa nyele ziwa. Badiva mzimu baka kaitu. Badiva mzimu. Listen to me, mwana washu, mutendo wanga, mianga, kona nianga. Listen to me, vanga vijela favor, mama chore ni haya. Zina nila Yesu Kristo wana zireta baya kaye, zoto raro baya kaye, basendele tina kuru noni yawe nga tabe. Basendele tina kuru noni yawe nga tabero, varapele in and out of season. Hey, varapele shitenda, varapele started. Varapele wana matata, kanabasina matata. Varabele una zwiliwa kanosina zwiliwa mtani. Varabele basi na batu tini na habona msi batu baho. Kababe mtono zula chie sana na tini ya kuru noni yao. Bibili iri musiri chie sana na tini ya kuru noni ketwa ya mzimu ya katu chelo. Uritele na chirizi chawe. Kona nianga chirizi chika mzimu. Chirizi cha mta wabo, chirizi cha wanababo, chirizi cha suchuzabo chika mzimu. Kwenye urita chapelo na echino chipinga. Ririambe na mzimu, mzimu waka tuchelo, mzimu wanda mrelo, mzimu wana kona, na afurupeze. Riko ita tabelo, kona ni angari kwa ita tabelo, mi angari kwa ita tabelo, But you have been quiet for a very long time. Movie achikota bangabuchulo abo basongo tenda uri musi ba mana mana khaedu dzijene na karurimi rwabo basongo tenda uri musi vho piwa nga matada ere no shango babo pona rurimi babo pona mumbulo babo pona muya muya wavo unga vula something bangabana zvine vanga amba bangabana zvine vanga bhura bangabana zvine vanga ita nga zvemudzima vapo mudzima vapo rurimi. There is power in your tongue. There is power when you pray. There is power when you utter the word. There is power in your tongue. Your tongue is a very powerful tool. It's a very powerful weapon that you can use when you are in trouble, when you are challenged, when you are in sickness, when things are not going well. Mara, you can pray, you can open your mouth and utter something to your word. You can prophesy to your life, you can prophesy to your kids, you can prophesy to your family, you can prophesy to your situation, you can prophesy to everything just by opening the mouth. There is power in your tongue. Kaba ise lulumu rwa bon tanapas, kaba ise lulumu rwa bon tanapas iba ambe bara bere, ba dobo nam zima chi chenere la ngatina la iso. Kora bere na wama matukona ngatina la iso. Koti, Father God, you are faithful, you are wonderful. Zimu wanga we are from today. Yova zimu anwela home, zimu wanda mwelo zote. Zimu wanga, we know there is power in our tongue. There is power in my tongue. Zimu wanga Yehova niko rabela. Na kashi na shpinga, zimu wanga Yehova nga utemba. Na ufurupela uri, niwa mzimu wote adiba home tawanga. Niwa mzimu wote adiba uchilo wanga. Ni wamzimu wote adibaho Yehova mzimu wanga wote wanaveresaho wote baba uchipida cha heno session mzimu wanga koti gazina la Yesu Kristo wa Nazareti jenerera mwana wanga kata hizo zamo jenerera mzimu wanga kama na babo jenerera mzimu wanga Yehova kazi tuzo jenerera kazi situation zavo shanukisa unewatio shanukisa honi remurusa unewatio remurua honi jenerera unewatio uri mzimu wanga bune ba jenerere katsina la manda la mrena Yesu Kristo wa Nazareti mzimu wanga nikumezela zote in your hand nikumezela zote kaiwe ndia ukumezela katsina la manda la mrena Yesu Kristo wa Nazareti. Father God, I believe that you are God and you are good. Gazina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kona nianga Jesu wapenzo itatapelo hina ne kunyongo itatapelo na abo ngauri chimwe chipinga bachiko atakiwa chimwe chipinga chitizi chiko rumelwa mutano wavo. You keep quiet. Basira bele basumisana na mafumo murao. When you are cursed, open your mouth. Basi tenderena case, God will turn those cases into a blessing. I pray to you that he case wana mwe inaiba kurumelo kawo. God will turn those cases into a blessing. Diamba, anything that comes from somebody's mouth, achiri wane mutawa wonga sivere, achiri wane wogumene, achiri wane auchana wana wakoya hon. I turn in the name of Jesus Christ that those cases that will turn into a blessing. Musi vatu vachinano va amba. Musi vatu vachinano va sora. Musi vatu vachinano wambera zvito. Mutano wavo vachirava nga vhereri. Azvinga itei na unazvinga kona zei. God will change what they say to the goodness. God will change whatever they say bad about you to be good. I bless you in the name of Jesus. Una zvimwe zvinhu zvevambereri wavone hapfi. Bachi shika hapa vanga fuki. Una zvinhu zvese zvambereri vachiri yavo chefi. Vasvika hapa vanga fhiri. Una rula yevatu vaikara ya vuchiro havo ine vo iamberera vanga vo iamberera zvitangani. Una swina limwe lela amba lari rula hei achi shika hapa ava fuki. Vote va muta hoyi vachi shika hapa ava fhiri. Ndihana tsana nazvo nga dzina la Yesu. Ndira zvinga itei zvezvo zvevatu vahamba. Udeite azvisva kaishina chipinga. Uti azvisva mutano wavo ndiko hanedzana na zvevatu vaamba. Ndiri kuti azvisva gadzina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndiri zvenezvo zvozvaveiwa kamuviri wavo. Burwa dzohobo hoambereriwa udivona gadzina. Hopiwa na dzina. Na zvino upfiva rwara mulwadze voto rari vokene voto itisa so ngazvine vako. Ndiri vonovo vurwadze vona dzina lenero. Ndi hanedzana navo muvilini wavo. ndi hanetsana na vhomutani wavho, ndi kuhana na vhulwadze ane a khou vha na problemu ya ṱhoho. Zwino nga dzina ḽa Yesu ndi kuhanedzana na ṱhoho heyo henefho kha muraḓo onoyo wa muvhili wavho, nga vho ḽito, nga vho mato, thumbuni henefho, whatever that is there, nga dzina ḽa Yesu Khristu wa Nazareta, malwadze oṱhe are muvhilini wavho o ambeliliwaho, o vhidziwaho, a tshi vhidzeliwa vhone nga dzina ḽa Yesu, I turn them back in the name of Jesus. I turn them back to the original. Nga dzina ḽa Yesu Khristu wa Nazareta, ndi khou hana, ndi kaidza tshiṅwe na tshiṅwe tshi re mutani wavho, thaidzo hedzo dzine dza vha kha relationship yavho, ndi khou kaidza tshiṅwe na tshiṅwe, ndi ri enough is enough. Nga dzina ḽa Yesu Khristu wa Nazareta, ndi a bula, ndi bulatshedza mutani wavho, ndi bulatshedza kha vhana vhavho, ndi bulatshedza kha vhutshilo havho, ndi bulatshedza kha zwithu zwavho, khou bulatshedza na mushumoni, ndi bulatshedza na kha business yavho. Business yavho ya tshimbila, vho thoma business, ya tshimbila nga dzina ḽa Yesu. Vha kha business, ya tshimbila nga dzina ḽa Yesu. Ndi kale vha kha business, i tshi vhonala nga tshi nga i khou vha fhasi, kha i vuwa nga dzina ḽa Yesu. I ya vuwa nga dzina ḽa Yesu. Relationship yavho kha i vuwa nga dzina ḽa Yesu. Vhana vhavho kha vha takuwe nga dzina ḽa Yesu. Ndi a rabela, ndi rabela tshiṅwe na tshiṅwe tsha vhutshilo havho, ndi rabela zwoṱhe nga dzina ḽa Yesu Khristo wa Nazareta. A hu tshena na tshithihi tshe tsha ambeliwa kha vhutshilo havho tshine tsha ḓo dzula tsho tou ralo. Ndi ri zwoṱhe zwe zwa ambeliwa ndi khou hanedzana na vhoṱhe vho ambelelaho, vha tshi ri ahuna hune vha khou ya hone. Ndi ri ndi a hana nga dzina ḽa Yesu Khristo wa Nazareta, ndi a bula. Zwine ndi bula zwiswa, ndi bula vhutshilo vhuswa. Ndi ri Mudzimu uya dzhenelela, hu na vharuṅwa vhane Mudzimu khou vha ruma zwino, u vula nḓila ntswa. Mercy is rewriting your life. Hu na zwiswa zwine zwa khou itea nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Khristo wa Nazareta. Vha takuwa zwino, vha takuwa. Nyongo vha gudisana ṅwe thabelo ye yavha ya rabeliwa nga Dafita kha Pisalema 35 verse 1 ya uri ilwa na vhane vha lwa na nne, imedzana na vhane vha imedzana na nne. Listen to me, Dafita wa vha si khou lifhedza, mara vha tshi khou amba na Mudzimu uri Mudzimu vha ite nyito. Zwino na vhone a vha khou lifhedza, vha khou amba na Mudzimu uri kha vhona, arali Mudzimu a lifhedza maswina avho u ḓo vha o vhona zwo fanela a vha lifhedze. Zwino zwo ralo, na nṋe ndi a rabela nga dzina ḽa Yesu Khristu wa Nazareta. Ndi Mudzimu khalwe na vhane vha lwa navho, Mudzimu kha hanedzane na vhane vha hanedzana na vhone. Ndi ri vha tshi khesa vhone, hedzo khese kha dzo humele murahu khavho, vhone vha tou vha a concrete wall nga dzina ḽa Yesu Khristu wa Nazareta. Ahuna na tshithihi tshine tsha nga itea hafho kha vhutshilo havho. Ndi khou ha, ndi a hana nga dzina ḽa Yesu. Ndi uri ndi a bula, ndi a buletshedza. It is well with your life, it is well with your family, it is well with your things. Vha tshi takuwa zwino, na musi ari vha tshi khou bela u takuwa, vha ḓivha uri hu na maanḓa maswa Mudzimu a vhafha hone. Hu na muṅwe muthu wavho ane a khou vhaisala, kha vha dzhie tshanḓa tshavho tshetsho nga dzina ḽa Yesu Khristu wa Nazareth. I bless that hand in the name of Jesus. Kha vhe vha fara uyo muthu nga tshanḓa tsho tshavho, vha vhone dembe ḽine Mudzimu a ḓo ḽi ita. Vha songo nyadza haya mafhungo, kha vha zwi ite nga lutendo, vha vhone tshilidzi tsha Mudzimu tshine Mudzimu a ḓo tshi ita kha vhutshilo havho nga dzina ḽa Yesu Khristu wa Nazareth. Bless you. Tsima vha tonde, a dovha futhi a vha shudufhadze. Ndi Apostle TR Maphari wa tshivhidzo tsha Jesus Disciples Light Intervention Ministry. I love you so much. You are everything. You are everything to me. May God continue to bless you and bless you and bless your family. Shalom.